ndabaramukije abandi ndabaye mwiriwe bivanye naho muherereye niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwiba nkwanye mukurikira imbonesha kure yacu ari nayo yanyu shiramatsiko TV nimbonesha kure mwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi twabateguriye amakuru ahambaye cyane ari abana n'ibyiriko biravugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi aho tumaze iminsi tubashikiriza inkuru zijanye n'uwahoze ari umushiranganje wa mbere w'igihugu cy'u Burundi generali arenga iyome bunyoni aho amasoko nka yose yemeza ko yaba yaratorotse atakibarizwa ku gataka ku Burundi none bamwe mu bahoze bamwegereye cyane bariko barafatwa benshi barikeka ko bariko barabazwa ku itoroka rya generali arenga iyome bunyoni wahoze ari umushiranganje wa mbere w'igihugu cy'u Burundi ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize bijanye n'uwahoze ari umushiranganje wa mbere w'igihugu cy'u Burundi generali arenga iyome bunyoni aho abahoze bamwegereye nka bose bariko barafatwa kandi bakajyanwa ahantu hatazwi aho bariko barabazwa ibibazo byinshi bitandukanye birabana n'uwahoze ari umushiranganje wa mbere w'igihugu cy'u Burundi generali arenga iyome bunyoni ubu ngubu amasoko menshi atandukanye aremeza ko yamaze gutoroka ibohero akaba atakibarizwa ku gataka ku Burundi mu gihe andi masoko nayo yemeza ko generali arenga iyome bunyoni wahoze ari umushiranganje wa mbere w'igihugu cy'u Burundi yaba atarotorotse ahubwo akaba ari bihuha biriko birakwiragizwa n'inzego z'umutekano kandi muraze neza ko iyo bariko barakwiragiza bihuha bavuga ko umuntu yatorotse baba ariko barashaka kumugirira nabi ariyo mpamvu mu muryango wiwe baheraho bavuga ko wabo ashobora kuba yaragiriwe nabi kuko nta numwe aherutse kumubona kandi ukaba bikeka ko ashobora kuba yaragiriwe nabi nyuma yaho Perezida Evariste Ndayishimiye amenyeye ko hari umugambi wo kumutorokesha uhari ni byinshi biriko biravugwa ku wahoze ari umushiranganje wa mbere w'igihugu cy'u Burundi generali arenga iyome bunyoni ndetse n'abagiye gufatwa kugira ngo bajyanwe imbere y'ubutungane babazwa kuko bari bashatse gutembagaza ubutegetsi bafutikanije na generali arenga iyome bunyoni hari n'abategetsi batandukanye babandanya gutabaza basaba buhungiro mu bihugu bitandukanye aho benshi bibaza ko mu gihugu cy'u Burundi yaba nta mutekano uhari akaba ari impamvu na bamwe bategetsi bakomeye cyane bari mu butegetsi babandanya basaba ubuhungiro hanze y'igihugu kuko babona ko ibintu bishobora kuba bibi umwanya n'umwanya ni byinshi twabateguriye biriko biravugwa nga mu gihugu cy'u Burundi nibyo tugira ngo tubashikirize wifuza kuzajya ba mu wa mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi ico usabwa nta kindi niba utarabyonda kuri sabone byondaho kugira ngo uko dushizeho inkuru n'ibiganiro ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo Samuel Mukeshimana mu pastoro yegereye bunyoni yaraye ahagaritswe n'abantu batazwi kandi nta nuramenya aho yajyanywe ariko benshi barikeka ko yaba ariko arabazwa ku bijanye na generali arenga iyome bunyoni wahoze ari umushiranganje wa mbere w'igihugu cy'u Burundi aho tumaze iminsi twumva amakuru atandukanye yemeza ko ashobora kuba yaratorotse atakibarizwa ku gataka ku Burundi pastoro Mukeshimana Samuel yamuka mu Rwanda ariko amaze imyaka myinshi aba mu Burundi Samuel arongoye shengero rya Erayoni rimwe mu mashengero afatwa ko yari yegereye cyane generali Bunyoni. Hari bamwe banakeka ko ari ishengero rya Bunyoni ariko abari rimwe bavuga ko atari byo na gatoya bemeza gusaba ko Bunyoni yakunda kurigendera kandi ko yarikunda cyane ariyo mpamvu bamwe bitiranya ko ryaba ari rya Bunyoni mu gihe abasengera muri iryo shengero bavuga ko atari rya Bunyoni ariko amasoko menshi atandukanye avuga ko uyu mupasiteri Samuel yahoze rwose ari umugenzi akomeye cyane wa generali arenga iyome bunyoni ariyo mpamvu yafashwe akaba ariko arabazwa ku bijanye n'uwahoze ari umushiranganje wa mbere generali arenga iyome bunyoni Pastor Samuel Mukeshimana aba muri village ya gatatu igihanga iruhande y'amabanga yo kumwishengero Samuel Mukeshimana arakora ibindi bikorwa byiwe nko gucyatura amatafari akabikorera muri village ya gatanu ku mpanda ahose ni mu ntara ya Bubanza ariho nyine amaze gihe gitari gitoya aba ejo haheze ku igenekerezo ry'umunani ukwezi ku cyenda 2023 isaha 8 z'umurango zirenga gato abantu batamenyekanye bari muri community Toyota Hilux Double Cabine ifise ibyo bitabona kandi itagira imparati bamusanze aho afata abyaturira amatafari muri vire baraje ya gatanu ku mpanda baca baramufata baramujana Pastor ntiyanagoranye yarinjiye imodoka baragenda nk'uko bivugwa na bamwegereye babikurikiye kandi babonye uko byagenze ariko abo umuryango we bakikeka ko ashobora kuba agiye kugirirwa nabi kuko bene iyi miduga irakunda gukoreshwa mu bantu banyurujwe n'ubutegetsi kandi birangira baburiwe irengero ariyo mpamvu babandanya gutabaza basaba ko uwabo ya babereka aho bamushize bitari ibyo nyine leta ikaba iriko irakora amakosa akomeye cyane kuko ntibisiguritse ukuntu kuba ari umugenzi w'umuntu bagufata bakakujyana bikarangira bakugandaguye kandi ataruhara rukomeye wagize mu byo ariko aragirizwa ariyo mpamvu abanyagihugu batari bake basaba Perezida Evariste Ndayishimiye guhagarika ingendo yihaye yo gufata abahoze begereye cyane General Evariste Ndayishimiye kuko ariko arabarenganya mu gihe bimaze iminsi binigaragaza ko General Gen.Bunyoni yarenganijwe kuko ibyaha nka byose bari kugenda bamwagiriza biraboneka neza ko ari remetanya ariko arakorerwa kuko ntibyumvikana ukuntu umuntu umwe yari gutembagaza ubutegetsi kuko nyuma yaho afatiwe agapfungwa nta wundi muntu arigera abazwa kuri ibyo byaha bijanye no gutembagaza ubutegetsi mu gihe bizwi neza ko ata muntu n'umwe ashobora gutembagaza ubutegetsi ari umuntu umwe abiye basigaye mu bwoba kubera batazi abajanye uwabo canke yo apfungiwe abiye bavuga kandi ko inyuma y'ihagarikwa rya General Gen.Bunyoni Pastor Samuel Mukeshimana yari abayeho acunzwe cyane yabaho ko hari abantu bamukurikirana iyo aja hose ariko akabifata ibisanzwe ubu rero abiwe ntibazi nimba iryo fatwa rifise ico ripfana n'ipfungwa rya General Gen.Bunyoni wahoze ari umushyiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi uwagira ico amenya kijanye n'abafashe Pastor Samuel Mukeshimana hamwe n'iyo apfungiye twandikira kuri WhatsApp akamenyetso ko guteranya 32 46 56 51 95 ariko abanyagihugu batari bake barabandanya gusaba Perezida Evariste Ndayishimiye guhagarika ingendo yo gufata abahoze begereye General Gen.Bunyoni kuko niba koko yari afise umugambi wo gutembagaza ubutegetsi ntago abanyagihugu bato bato bari babizi kandi nta n'uruhara bigeze babigiramo ariko amasoko menshi atandukanye yemeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye nyuma yaho apfungiye General Gen.Bunyoni akabona ibintu byari bigiye kuyangara yahise afata ingendo yo kujya apfunga umwe umwe kugira ngo adahungabanya inzego ngaha mu gihugu cy'u Burundi kuko arafise urutonde rurerure rw'abazafatwa nyuma ya General Gen.Bunyoni ariko yabonye abafatiye rimwe bishobora gutera inturika mu gihugu kandi bigasambura inzego kuko arazi neza ko General Gen.Bunyoni akunzwe mu nzego zitandukanye ngaha mu gihugu cy'u Burundi kandi aranafise amakuru amwereka ko bamwe mu ntwazangabo ndetse na bamwe mu banyepolitike bakomeye cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi bashyigikiye General Gen.Bunyoni ariyo mpamvu yahisemo kujya apfunga umwe umwe abandi akabanyuruza kugira ngo azamare abantu ba General Gen.Bunyoni mu butegetsi ndetse ni mu gihugu ariko abikoze mu ruyere rukomeye cyane. Nyuma y'iyo nkuru hari indi nkuru nanone itangaje aho wahoze akomeye cyane ariko arasaba ubuhungiro kandi akaba ari ibintu rwose biteye isoni kubona umuntu yahoze yagiriza abandi ko ari abansi b'igihugu ubu nawe ariko arasaba ubuhungiro ni ikimenyetso kigaragaza ko utakwiye kwiruka kuri mugenzi wawe ahubwo wafatanya nawe amaze mugakorera igihugu cababyaye ariko ntubandanye kwagiriza bagenzi bawe ngo nabansi b'igihugu kuko bahunze intwaro y'agahotoro intwaro y'agacinyizo ya CNDD-FDD none nawe igihe kitari gito ariko arasaba ubuhungiro. Ishuri ry'ubuzima inyuma y'imyaka yamaze atuka abahunze Jacksoni tuyisabe nawe ariko asaba ubuhungiro mu myaka itatu y'ikiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza uyu muntu ntiyari asanzwe yari umutegetsi wo hejuru amashuri yiwe ntiyari kubishoboza ariko nawe yari mu bo acavunye no mu bo no bavuga rikijyana ngaha mu gihugu cy'u Burundi mu kazi ka misi yose Jacksoni tuyisabe yahawe kurongora amasoko yararongoye isoko ya Kinama mu Buterere yararongoye isoko ya Jabe yararongoye isoko ya Kamenge abakoreye muri ayo masoko batanga intahe za kumiro Jacksoni tuyisabe yarica agakiza yaravuga ikijana. Jacksoni tuyisabe yamenyekanye cyane kubera imyiyerekano y'urutavana ko yatunganywa n'ubutegetsi mu kiringo cya gatatu cya Nkurunziza. Uraho biyamiriza za raporo za ONU, uraho biyamiriza Perezida Kagame w'u Rwanda, uraho biyamiriza itangazo rya Ekleziya Katolike, uraho bashima ubwicanyi bwakorwa ngo leta yaraye inesheje abagwanyi uraho batuka abo bita abakoloni ntibabura ibyo biyamiriza buri wa gatandatu. Jackson Tuyisabe yafata iya mbere akagendana mikro atuka abansi b'igihugu cacu ciza c'u Burundi. Abo yita abansi bari bene wabo batotejwe n'ubutegetsi bwa nkuru nziza bagahungira mu bihugu bitandukanye. Abahungiye iburaya yabita abakoloni canke abaja b'abakoloni. Jackson Tuyisabe nawe mwabonye mwireresi kwabahaye mu minsi yashize avuga ko umukuru w'igihugu ciza c'u Burundi azova ku butegetsi Yesu Kristo agarutse. Igihe c'isomo kirageze. Isoko yacu isoko ya Kamenge niyo yahavuye isoko ya Kamenge niyo yahavuye ikwegera Jackson Tuyisenge ku butegetsi bwa Ndayishimiye. Aho ihiriye Jackson yagirijwe ko yagize uruhara mu iturirwa ryayo. Yarakubiswe yarapfunzwe ntiyorohewe narirya bamuhanura muri bamwe basigaye bitwa abo mwiragi rya nkuru nziza. Nimumbaze ko ibyo bamwagirije bwari ukuri canke iremetanye. Amatohoza nakoze ku byaturije isoko ya Kamenge. Birasi ndabirabe ati abariye ibya leta ni ukubashira ku giti bagakubitwa izo mu nda no mu mugongo. Jackson Tuyisabe ari muri abo nyine bategerezwa gukubita bakatanga ibyo bariye. Siyo yabonye akaryo ka Serbia karunguruye maze afata iya mbere arigira. Amarwi adusumira ariko asaba ubuhungiro mu Budage. Ubudage ni ca gihugu catera umwami mwezi gisabo maze atabarwa n'intwari bihome. Nuko Jackson Tuyisabe asanga ubutabazi yo bukura mu bo yahoze yiyamiriza buri wa gatandatu. Ubona ko Abarundi bazi no kuryosha inkuru. Abagenzi be bavuga ko yababwiye ati nzogaruka mu Burundi sende tudahita kitwara igihugu c'u Burundi. Nuko Jackson Tuyisabe abonye Yesu Kristo ategiye kugaruka abona nkuru nziza aragiye yahisemwo kwibera umuja w'abakoloni aca arata igihugu cacu ciza c'u Burundi. Mugenzi nibagutuma gutuka bene wanyu bahunze urabyitondere kuko nawe ejo hawe ntaho uzi. Tuti muri mu buhungiro mukaba na Jackson Tuyisabe muramufata nk'umuvukanyi burya nawe aciye mu ishuri rikaze cyane kandi ishuri ry'ubuzima. Izindi zo mpembo zihabwa abakorera CNDD kuko barabakoresha bamara kubahaga bakabapfunga abandi bakabica bashoboye kurusimba bagahunga igihugu. Ibi nibyo biriko biribonekeza muri iyi myaka bagiye bakoreshwa na CNDD amabi menshi atandukanye. Ubu ngubu impembo nta yindi iri kubaha uretse kubafata ikabafunga. Ni byinshi tubandanya kubatohoreza uwo usabwa nta kindi. Niba utarabyona kuri subscribe cyondaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.